Sali sali ndatanze mwiriwe na mwaramutse basangura ngendo banje. Mbo uyu munsi tugaba tugiye kuraba ingene umuntu ashobora gukuramwo mode passe ya telefone y'ibiharuro pana ya shema twarayibonye tugiye kuraba y'ibiharuro. Nkaba nshaka kwibutsa abatarakora subscribe kuri Kavyonzi TV nyabuna mumfashe mukore subscribe kugira ibindi biganiro tuze tubironka no kumfasha ndasavye uyikunde cyangwa uyanke umfashe gusa. Okay, twagiye mukurikire neza twagiye. Okay, murabona telefone yanje ndabikorera kuri Samsung muraraba telefone yanje mode passe ntayo nzi ndagerageza mode passe zose urana ko ndiko ngerageza irase ntayo nzi ntayonzi 00 ntayonzi 00 biharo byose urabona ko ndi kongerageza byase bahise baduhana ahora baraduhanye tubanje reka tubanze turindire iki gihano baduhaye gihera amasegonde baduhaye ahere 99 40 ndibukije mukurikire neza kandi mukore subscribe muzoba mufashije bo nukuvuga uyu munsi tuyikorera muri Image score muraharaba image score isegonde zitandatu aho zitatu imwe. Okay, twagi muri image score turatangira akanyenyeri ugwego indwi bine indwi kane ugwego akanyenyeri tukaca dukubita kuri ako kamenyeso kwa okay biva na telefone ya tugasubiramo kandi akanyenyeri ugwego 8484 ugwego akanyenyeri ugwego tukemeza hahandi nyene kuri oke cyanke kukamwe ko guteranya ucyusubira inyuma ni 00 ama 0 ane ukaca wemeza kuri oke icuro kandi 00 zine oh, sorry 00 icuro zine oke ukaca usubira muri image score akanyenyeri ugwego 4 6 3 6 ugwego akanyenyeri ugwego ukaca wemeza kandi ucha uzimya telefone kuri reboot system murahazi hamwe udemara telefone ukacha udemara ikizimya murindire iri yasa yiyakije turaraba tuza gusanga telefone yacu yasubiye kuri ya mode pass ya 000 000 iri yasa genda bikora kuri Samsung G7 telefone yanje turaraba ko bivamwe na uragerageza kwiwa urebe ko bivamwe turarinda turebe ko yaka ndasavye uyikundu yanke nyabuna mumfashe mukore subscribe kuri Kavyonzi TV muzaba mumfashije kugira nibindi tuzo tubitora ndanasavye n'ikigongwe kuba byaratevye ni kubera telefone. Okay, yatse turabe ya code twashiramo ya 000 mwabonye telefone yanjye irakoze neza cyane ikihindura ya mode passe tutazi yatoya 004 ndabasabye nshimitse 00 icuro zine urabona ko ariyo tumodifiye ubikore ku telefone yawe yariyo yose ugerageze urebe je telefone yanjye murabona ko byakunze nukuri mugiraho mwubaha mube bavuga ati mwubahwe mu byanyu no mu byanyu yari Kavyonzi wanyu mbo subscribe irakenewe mumfashe kandi munifashe kugira ibindi tuzo tubitora twigishanya nuko murakoze bantu banje ciao.